Thank you. Samaki ya shwa netu wakatari ni yaku. Mm-hmm. Jibelirele togo shwa.